Mas nawinjo ka Jakom owacho ni chama mar Nyerere pod tiyo nyaka kawuono. Omiyo ang'eyo ni ka in e chama kaka in ema koro ikawo komni, chama ni biro bedo chama ma kata Ruto biro gombo biro duogo chung'e mondo obed president mar ODM. Dong' ni kare. Omiyo ok adwa ketho sa, wako Jakom kamachielo, wan ka gi aspirant. Dong' ung'e Oguta. Oguta nyaka mos ji ka dakika achiel. Kaeto waringa ringa piyo piyo.
Governor Marwa, the next Vice President and Gladys Wanga. Mano okwado wuondo u. Ani luonga ni George Caleb Oguta Janabi. Ana aspire for Rongo constituency. Wane mwadhi teni ma loka so donje bunge kamano Nyasaye madgwedhu ero uru kamano Jorongo.
Adonge tich ni kare. Koro ung'e maber ni abuor to nobaro. Dong' mano nyaka ng'is Jakom. Donge Jorongo dong' abuor nobaro. Koro jawuoyi matindo machalo Guta gini gi joma moko kema biro donje pap ka. To kema wamiyo lwedo. Wan joma baro ok wachako tigo Jakom. Mano takete nyimi chuth. Mago joma nondhogo Raila. Sama ne Raila dwaro gi donge. Omiyo wan joma baro wakechgo kabisa Jakom. Ok wanyal miyo gi thuolo nyaka chieng'. Donge ni kare. County office nitiere ka. Muwuok e ofis mar governor. Donge nyaka gifuanwe matin. County office nitiere ka kotelnegi. Attorney. Protocol nitie ka.
Your Excellency, karibu ahinya Migori. Ne wang'e ni biro, but ni wuoye governor. We are very proud of you, ma'am. Kendo wang'e ni position you deserve. Kata kuyene wuoye siasa, to nyaka wang'e kendo wang'e ni the deliver. Wadua kimaber, to wang'e the executive. Moko ni eliel kocha, to moko nubiro nyaka ni ruaki ofiska. So wanka gi chief officer Victor Oya, mar trade, just wave. Kato wangi county yetu ni Marwa, enye kuhuok, watch ni watch one thing, to the rest of the cabinet, so niko wacha to receive you. Thank you. Oh, wanka bende gi chief officer mar PSN, Jojo Lieng, wango ka just wave. Thank you. I hope niko wiyoku willing.
Ne Jorongo Nyasaye ber. To kufuane Nyasaye kama. Oh, mama, waruaki Rongo wakai. Kendo it's a blessing. Ni the first assignment mikungi bedo go in your office en biro Rongo waka. Omiyo, wanji Rongo, wago niero kamano kabisa. Otherwise, angeni governor dino biro kodika. Taparo ni nyaka bedo nino seoro. Ni wach munyisi ni and give some commitments. Otherwise, Jorongo dungu rako mama? Uruake chama? Eru kamano.
Mano county attorney Marwa. Wankagi majority leader Marwa ma county assembly, Mami Gori. Ngeni kotieko toka ugi ni uketo manelueto gendo musi epunane. Ugendo ni nwagogo campaign matek ndaloma niketo Musa makagunu senator. No poga kode, ne an kode team. Gi ODM. Negego Musa magi yecho ite. To wadugu wakoni Musa nyaka bedi senator. Omeange ka uteno nyawangaya. To nyawangaya dhibedo a national figure. Ogendo bed kanyo mutegno. Mondo nyawangaya wadhir. Magik miwacho ni Ruto wacho ni ya. Ni miyo moro biro bede nge yaka. Nyawangaya mabedo enyigiruth Yesu.
Owacho kosoko wacho. Yawa ODM. ODM. Ero kamana inya, Your Excellency, karibu sana. ODM ni ene dual makelo lokruok e Kenya mangima. En ot makik watugo, tukenda mora inya ni Your Excellency, ina mana ikoro keti ekom. Manyiso ni ene negotiating tool mwanya kwa bigod forever, nikecha minga pain, toko mama locha nikodi. Kendo angigeno ni detemore. Sani okawach mangenye nikech ni rawa, angadira ni bro, we bro biro koro mwoto officially kaka Jakom mondi wote Migori te. Warwaki, kendo wabu rwaki gi morgi sironyo. Anka gi colleagues na, rwaki mondo giwache manachela rio, kureka handover mheshimiwa mheshimiwa biurabi yako daka chele kibudho kabe kine ni jingei mutekno kusoka mano eh koro mheshimiwa Felista Makabongo inemewa chachele kajorongo
ero kamano mokuongo waduoko ne nyasaye murwako nyawangaya e ofisi ni donge waduoko ne nyasaye ero kamano Ginyinga nyawangaya and honorable Latino Philistus Makabongo, the late Makabongo Mayande Jacom ODM, Mayande Kingado Rembe Katisare, to Rembe nu wokmana ODM. Wadon kare podwane ODM wangiro re. Ero kamano nyawangaya waruaki rongoka kendo wangeyo ni tich mikao ibiru tiyo maber. Pile pile montiyo maber molo chuo. Kao kamano to wane buoi wabirutio kodi kendi ti kodwa. Ero kamano nyasayo telni waruwa kirongo.
Emane speakers panel wa kuro enka ilo speaker be.
Jorongo untie. ODM. Beuma. Negava na marwa. Party chair. Enodi chieng maber mokuongo mondo mi warom kodi an kaka ngama miyo amor gi telo mamama obetie nyawangaya iberna kata kaneni TV to kaneni kamati berna gima mama nyalo gima dichuo nyalo mama nyalo moloyo dong mana dieri to gima mitna ni chuo duto te koro ni ebuo mama dong mano kare An mheshimiwa biti sakomo nyancha kata bito nyawasiyo. An mama mano yergo mbulu. Ragana uruba miyudo Migori town. Dong mano miyo malich. Ted assembly wakacha and deputy whip. Mano luoregi gima negineno kumano mbulu manatero mago governor nengeny moloyo. Omiyo mano morna maduong kachunge mbele uka mama ruaki. Migori bewa ruaki. Minema Migori gombo nubiyo mosie. Irwako wa, waburo pango mondo biwa mosi mondo wa yogi mondi ne style mamine mamigori chalgo. Eruruka mano nyasai mondo gwedhu.
ODM, eruruka mano mokuongo yena uru mondo register apology mar member of assembly, county assembly marungu ka. Mokuongo anga apology mar member of central Kamagambo ward, mheshimiwa Jacob Akal, mheshimiwa... Colin Sagai from South Kamagambo and Mheshimiwa Simeon Nyaoke from East Kamagambo. Gitag into an official duty in Kisumu, but girwako biro ni ka mama. Mara reyonga moko ngailuanga Mheshimiwa Masio Nyango, nominated MCA, ODM party, I'm the deputy majority leader Migori County. Mama mokuongo congratulations for you being the chairperson of our beloved party ODM. Mogik. Warwaki mokalo, kendo wanwa believe, etend mine, wa mama nyalo. Gimane babo neno moka upati moke telwet mama. Donge wa mama nyalo. Wa mama hai. Karibu sana nyawangaya.
Rongo untie. Rongo utegno. Rongo uchek. Rongo urwako mama. Ero kamano, an mheshimiwa Lawrence Magubo, mo represent Meru ward. Kendo wane majority whip, Migori County. Mama wa mor kendo waruaki. Mama, kawuono ma inja komne, inja kom mar ODM party, Kenya mangema. Mama ne wakwai ni chung motegno, wanakodi kendo wa expect ni party dhitimo better than kaka notimoka. Waruaki rongo, waruaki Migori, wanakodi kanyakla chel, ero uruka mano jorongo.
Ero kamana enya, hapa ni gisani yang nakao thulo makende, mondaruake majority leader ma Homa Bay.
Yonge,
kanonza mafol,
usine. Raila kanyoshi yonge.
Yorongo da kufuwa na kama. Ok, ero kamana. Your Excellency, Governor ma Homa Bay, kendoja komar party malich. ODM, e Kenya mangema. Party leadership, mar county, girongo, kaka constituency kata branch, majority leader, my colleague, speaker Mauma Bay County Assembly Honorable Gaya, my colleague Jeff, gi colleagues duto ma Migori, Jothurwa, untie, umor, aniluonga na ogendo tipo, ogendo ni wudon thewa, to kendo majority leader Mauma Bay, urwakowa. Governor Nethia Liel, Eirongo ka. Tunyuru, nyoneno ni ka odhi rongo, to mondo rawie, one jochama marongo, jothurwa ber koso rach. Chieng' manoyier governor, noyudo ka ne en gi wuoth manodhiyo Garissa. To kapok ochako bura ma Garissa, to nokuongo donje e ofis chama ma Garissa manoromo gi delegates te mag chama ma Garissa County. Jothurwa dong ne ber. To gima nodhiera governor, ni governor mane osedhi e UDA ma Garissa kucho, norwako ni ogudu gi chieng'no. Kendo nobedo e bura. Ne en gima lich ahinya. Koro kawuono, Your Excellency, mane buthi, wan wakowi akowa, anado akwayo jorungu ni jothurwa kaka unyono gi kuma unyono no. Chama mara ila mulo dinga ni, machunga mwanyodho ni, ene mwanyodho uru, nyaka chieng nikeche ne girwa. Agombo di munda kunu jowa, ngata ngata manoringo donjo kacha kababa pukno wacho, umuke net. To ungeyo, as much as kanyocha ne babo wacho nwa, ni lweny magore mar jensi ni ok girwa, gini gir joka, ineno kaka lweny umuke wigot kucho. To wan, kuro wanyera nyera, nikech uneno ka olemo nyodhore, koso kamano. To kata bed no olemo nyodhore, mana gi chambwa, koso? Akian uwinja kanyo. Teko maraila ni goraila kodinga no kwa Kenya, be ose kwande jothurwa. To ne uru piny miyo raila Afrika. En nyocho kwa mana Kenya to piny miya ngowa. Kuru wan mwadong teko maraila dhigo Afrika poden odi mane teko. Omiyo wagoero kamano, kanyo jakomo neno ni mondo dhial nyawangaya, ubir jakomo mar chama ni. Mondo sama ene Afrika, turitne chama e Kenya ka, jothurwa donge wagon mana ero kamano. Omiya na unge gi wach, agombo ni mondo anyisu, ni wan gi mheshimiwa Jeff Ongoro, MCA, kendo budget chair, Mauma Bay County.
Your Excellency, our majority leader, our speaker, Gijoronga, moso unenya cyber, ODM, jo rongo fwanaura neka majo jo chama. Anadwa wacho kama, anilunga ni mheshimiwa Jeff Ongoro, akara chuonyo kocha, ana MCA makanyalua, winjo manaka kwa wache no. Angi madwa wacho, jodala wa majo rongo, mama Gladys ne, ma governor Mauma Bay, ndalo mana en governor Mauma Bay, MPs Mauma Bay teno yergi ODM. MCAs Mauma Bay duto teno yerga ngoa gi ODM. Wan kaka jo Mauma Bay wange berne. Otiyonwa maber and uneno kamukete Mauma Bay. Don kamano. Omiyo Raila Odinga no pare. Momiye national chair. Mama wan wakwai wuthoko neke cho Mauma Bay tise wuthe. Jadi marwako nyawangaya rongo ka. Wan kode wange berne. Obiro wuotho kuondegi neke jan sani en gi ticket mar wuothe Kenya mangima don kamano kaka national chair don kamano ko kamando nyasa obed kod weru kamano
aya ne wa consult matin Your Excellency gima dwa kwai go etendine kik wayud ni town mora moro wich rangi ni ni udi ariyo nigi rangi ni ma jomoko yale moro to moro be yale akia ni wawinjore omiyo biro ni rongo kane
an agombo ni kawaka to gi authority mari nikech teko nyo osemii kaka jakom mar chamani to in bang'e no ok indhogri onge kaka wanyodho machunga ka to jomoko bende chunygi go otiklo ni koso nonego idhi e ofis moro kocha omiyo an akwayo ni wacha wacha ka sani sama ang' iwuoyo ni kopo nofis cha kopo nofis cha ne en nobedo rented to kwa mana wuon go nodhi owiche rangi mondo omiye jomoko dagie ochule rent mondo kwabiro ka to kik wayud ni ji ariyo chung' ni jokombe mag pati koso mano rach and mane kade wager chambwa ni nikech chambwa en odi Your Excellency waluong speaker kaso speaker biro dwoko ne jakom mondo oluong jo county
ne the chairperson mad the largest party south of Sahara north of Limpopo ODM ok en ODM ma Kenya kende ODM nigo offices kata diaspora okamano jothurwa Governor Gladys Wanga ma Governor Mara ma Homa Bay the leader of majority ma Migori leader of majority ma Homa Bay the chairperson o chairman mar ODM ka the MCS mantie ka the office mag jo chama duto ODM dakaneka urwaka maber ka nyakono be nyaka tim magimo timono mondo koko ng'e ni gavana owuotho ka the chairperson obiro ka koro musa ukendo ODM ODM tuko tayari correct and speaker Julius Gaya mar ODM ODM mo sponsor mother best speaker Mama B amor matamle gi nono kawuono ni the first assignment after the governor of the office Magarisa the first assignment kumwane gi bedrock support ma party obiro rongo ka dong warwake kenda mor kodu nikech would ye support the party all the time anytime any minute abiro ka mondo wakony owuoth gi mama mondo ane mondo wanga dwok report Homa Bay ni jorongo orwako jakomo kamano kare ano gimbiro wacho gima da wacho nu kopo ni kwongi dhi kamoro kapok wami thuolo you are on your own party unoluwo gima babo wacho kowacho ni left to left okamano kowach ni right akwau ka kagiyie duogo to warwagi to kagiduogo to waketgi bathe kacha matin wachekogi o gibi mbele komondi okamano gibedo kucho ichekogi kata kama tuyo seki wachono mondo kok warwagi but gima kwayo Your Excellency in as a person as an individual person you have the drive to drive this party tukenda ng'e kabisa in the wisdom of Raila Amolo Odinga momiyo o recommend be the national chairperson he wants to make sure ni ODM moves mondo form the next government under you oda kuwa Your Excellency Reu party Kenya ka Migori nyaka Garissa Sambueni nyaka Busia mondo party obed motegno kech an gadieri come 2027 ODM is formed the next this going to form the next government under your chairmanship so wanna wish you all the best an gadieri wanteka joma bei to ng'eyo what you can do anyiso jothurwa we are very safe under the chairmanship of Mama Gladys Wanga as ODM. And ODM is going to move stronger and stronger. With those few remarks, Adakua, Your Excellency, Niki Ye, Amedakom, Amed the chairperson, Kendedo Kotegnundi, Aparo, and a wall would have ended. Get Chalgo Malik Mokala. inja komo romo kabisa kabisa. Steer the party. Thank you.
Oh, speaker, angamo donga ichama. Anachako bedo youth leader a sub-location. Kabire ward magika magikeni. Kura donga ichama, nyaka tegne ichama. Don kamano. Iro kamano. Wadwadhi mapio, wan go tianga wuduru ngo donjo ka. Otianga dong nyaka musji dalaka. Otianga bi musji dakika chiel mondo amia mia county office direct.
God is good. And all the time, nyasa chiel nyawangaya, aringo ngwe bayo Kisumo. Ingene wauya uya to wabedo kuburu, tangise ni nyawangaya biro dala. Notianga temoni ringi, owacho ni kachopo tamosi, ginginyika. ODM! ODM! Jiadima mor, gigiladis, nyawangaya. Jiadima mor, gikombare. Gima dwa wacho nujo dala wa, ni gima nyaka uberi kungeyo, ni ankaka ano tianga wudirongo, gimomi ya chiema en party mar ODM. Kendo party ni kolu waregi migosi Raila Molo Dinga. Mae momi ya dolo mogo, to kendo mae momi ya wacho ni ya, kapo ni pod Raila ngima, to Giladis ngima, to chilo kayako ngima, atok dafo. Tadwa nyisu wacho mora chiel. Chama man ombaru ODM ene chama no mawuok from Limpopo nyaka piny. To mano be chama miluongo ni mama kendo iluongo ni baba. To sama baba pod ngima, to baba pod nitie, ayie kodi chairman, cheledi. Gima ni wacho mamit ni jomoko ne ndeto kadwa wacho gik moko ni dwa wacho ni mondo pog wach ma party leader. Indang idhi iter chi ng'ato kapod chuore pod ngima. Mano dong'i jajuok. Migosi Raila Molo Odinga pod ochung'nwa kendo pod en wuon party. Koro ng'ata ng'ata manyocha biro mawacho niya, awinjo ka weche moko dwa iwacho. To daher mondo ago erokamano ne chairman marwa man National Party, Gladys Wanga, kaachiel gi secretary wa Sifuna, kuom ne wuok oko mondo giwachi ni ng'ama pod nitiere kendo party leader pod en Migosi Raila Amolo Odinga. Kato dhi mana AU kucho, to pode na ng'owa, ene party leader wa. Adwa nyiso u, mama, erongo waka, nitie jomoko ma uondorega. Kanyocha wadong, gi baba, wachalo nyithikich, to gin giringo, gichalo chode moko moneno nyako man gi sikat, ni gidwani mondo giser. Koro sani ka wecho selokore, to giwacho ni koro, giduoge odwa. Adwa nyisi ni ya, magi madwa wacho. Onge ng'ama wabiro yie nikech ng'ama onindo gi chiegi kata onindo kata mana wadu to gima kata oketo ma bura ni loso nu wach. To wach mantie ni ng'ano onindo ka ng'owa chiega. Ok ibi duogo ka giming'e ni ya dhot wawe nono. To gima nitie ni party mar ODM kaniseketho titima ng'owa iketho. Mae gimomiyo wawacho ni party office ma wan go ka en party motelne gi Maxwell Orina. To moko minenogo. Awinjo kipacho gimoro ka speaker ka achiel gi ogino. Adwa ni mondo awach maler. Rongo waka nitie joma buko party wan gi udi adek. One party mo recognize mane mighty Raila Molo Odinga noyao nenma. To moro mamwalo cha wakia. Moro bochako yao ka wakia. Gima dwa wacho nikech koro in ka. From kawuono, odi cha okwadwa ni mondo wich rangi cha. Orjo kwa duwa ni mwondo wichi rangi cha, tuwa duwa ni mwondo mai mwondo dongu rangi maru ODM. Dongu manen, njasai mwondo welikodu.
Anungene an kamadar. Ungene an gik mikethe maeroga, dongu mane mungeyo. Koro kawuno kanya wangaya wacho ni my office. Mora mora mayodo ni oko office abiru muko, njasachiel. Mane kita gaan. Adwa kelo county secretary mar party maduong' mar Migori County.
Rongo Umpie, ODM. Mama Gladys Nyasuna Wanga. Governor ma Migori. Kendo jako mar party marwa mar ODM Kenya mangima.
Jaduong Ogindo, Ogindo ni wuotho gi mama wena, mama Kurumos. Kapok awacho gimoro, to mokuongo ada kawo apology mar patron mar party marwa e county ma Migori, Migosi, Governor marwa, Ochilo Mbogo Ayako, ma waonge go ka nikech wach tich kako nyalo konyo jo Migori. Ukawo apology mane? Mama yika on apology mar governor mane nikech mane patron marwa. Mara riyo, kapok awacho gimoro to wan gi leadership mar party marwa e county man ka moko wadhi romo go e liel kuchon kech ni wasegolo chikno. Omiyo jokombe mag county man ka biane uruka daka achiel achiel. Kuyie na nikech luor makende, kuyie na tagombo numondo, kuyie ufulu nyingu. Kanitie wach moro maya odii matek. Ti wache machuo kabisa. Mondo wami mama thuolo nikech sama dhi e liel bende aneno kakayo. Adwa chako gi Meresa. Meresa, oh.
Ne mama wa ma chairperson mar Kenya mangima e ODM. Waruaki gi wendi duto miwuotho godo. Mine. Agombo ni awinji duonde mine kung'eyo ni mama wadu jatelo. Pok awinjo duond mine mondo ng'e ni mine nika. Mama awachuni wach ka. Awachuni wach. E Rongo constituency ka. Ne wasebedo gi jatelo miluongo ni John Linus Aluoch Polo. Polo kane Jaramogi otho. Polo nowe pa noringo Raila. Ma wakao delegation muadire gi jok machalo Molo Kamili ji onge jakom Molo Kamili gene mo kwero wanien Raila konyal luo bange ne wabole oko machato kadua wuoyo kuome nikech en notama luo nikech weche nego jaduong Dalmas ong'ang'ongo kada wuoyo kuome nikech notama kabedo bange marwa makawuono ni Adiri Rongo constituency kana machako gone ji simbe mondo bi mondo rom kode mondo wakete mbunge marongo. Kano waneno ka weche mag chama dhi ok dhi maber. Kochako baro muwuok odhi state house. Wawuok gi jakom mabathi no gi jokombe wa mag ward gi jomoko mane iye kachiel wadhi ji abiriyo. Wadhi wawuoyo kode mo wacho ni ento sani weche mag ODM ok onyal wacho kodwa. Ma wanyise ni go kodwa picha. E parliament ka, mabiro nyiso wa, ni wewa. Ne wagoyo, majo moko ne mbui ni wadhi chiemo. Koro, awacho ni ang'eyo ni pesa, en gi pesa, mubiro gombo ngiyo go chama, nikech wacho kamano kendo mubiro ngiyo go jopiny. Chama tok ngiyo. Pesa nebe oklo mari, I governor msima, I mama muse tiyo majiyo hero. Josi, awacho gima naketa da pudho gima napidho. Omi awacho kudu chieng maka uono, ni abuorane manapidho, maki mpejo jakomno budo nyisi niyana managone kisimbe kwa chokore kwa loso budo. Mwishimua mabati matoni nyalo nyisi, mano yuora embe no chungto. Awacho niyan, anka se chung ne chung bangato, to manen. Kora kuwa ini ambe nasebedo kata jakom constituency na diri no ero. Akuwa ini pesa ukingiewa, Tojo Rongo gibe pesa kungiyo ni neno kata manda mane sama noka loka. Rongo ne ni malo. Jo Rongo kikububuk numiye Jo Rongo nga moki duwar. Abur kadwa no jaku kaya ubunge marongo. Omako wa mutero wa sel. Sami makano chorane lelduicha uchiel. Lumpoko tiye. Ti makadhi ya sel kacha. Jakomno maki. Odumbo maki. Kianga omaki. Niyo wacho ni biro sero jikeno biro gine ne. Never. Omiya wacho ni wan kaka jopati marongo, jopati mine ni kuchunge mara. Giye gikech, giye giyengo, mabe ang'eyo. Nisa ni kuri urugu mwishu mulu chila yako. Mabe ande patron wa maka, kech mara pati yonge rongo soku mano. Mine biro dhe maber. Kao kamana wacho mwana ni kecha ni gistu marjoku mwasa nyono pinyi. Mondi ngeni rongo kako sekuirito nyoni pinyi, eru kamano.
Eru kamano mama, matara.
ODM. ODM. Mama ero kamano, limo wa Migori, An iluonga ni Matara Albert. Achung ne Disability League e county ka. To mama wakuwai ni kaki chako ni. Temelim wa Migori ka kabesa. Kendolim constituency wate, branches wate. Kendolim jopati te. Mondo wagari party obede kanyakala. Kwa kamano mudongo bro wacho. Kaka jopati. Samwa choko re kanyakala. Asante.
Waru wako Elkana Kaudo.
Neja kwa muamar party. Mar Kenya mangima. Jako muangei. Kendo wange tuki. Nembi ni migoyo be wangeyo. Wange ni mipira beku mi. Inyalolo giwi. Inyalolo gikori. Inyalolo gitiendi. Gika mora mora. Tugimadu wanyisi. Ya neno kingi yo jirongo kijodongo moko kai. Sama negi introduce themselves. Adu wanyisi ni jodongo gi. Wachako kwa giga. Proche kwa gachiel. Machalo tali bimnye juu lagi.